Uma ufika
mangifika nje ngumseleko.
Yabona nje ufika nje
ubhakashe
khona.
Yeah.
Sibizwa ngababhemu ke lapha babizwa ngababhemu.
Okay.
Bezothenga bazoshiya imali. Indoda ithatha umkayo azokulalisa.
Hayi.
Uyakwendlalela kulalisa.
He?
Aphinde kuseni akunikeze ishansi athatha imbazo aye entabeni.
Hayi.
I know, but I'm not going to be able to do it.
I'm going to go to the house. Unamanga.
Yeah,
I'm like, I'm like, I'm like,
I'm not going to be able to do it.
I'm not going to be able to do it.